tau mai anō. Hei huataki ake I te kete kōrero hākinakina I tēnei pō, ka I te kotahi atu tātou nānei ki I Ngārangi, ki tā mātou karere hākinakina kia tāmati tiananga e whai haere ana I te kapa ōpango Māori. Tāmati, tēnā koe.
Amo mai tēnā koe. Ae, ko te kōrero e matapaetia ana, hei a pōpō ka whakaīngoatia te aruaru wā kapa ka tuki atu ki te tira Leicester Tigers. A, ko te kōrero kua tau mai kia hau, he waiwai tapu ka whakaīngoatia ki te tira. Whakaero mahere tākoro whakamataku I te hoariri te whāinga nui.
Think about defense, everyone knows your tackle. It's about working together, really.
E momohanga tākaro kua whakarietea te kaiakua Jamie Joseph. E tana mahi he whāngai atu ki ana kai tākaro. Engari ku te pātainui. Wai kā tū hei pautaha kāpō, hei hua haere mō kāpene tanirau letima, kā tū hei pautaha tūwhera.
Yeah, we're looking to either have a jumping six, so we've got a line-out option, or either two scavengers, foragers, really good on the ground.
I te wharanga o Kāo Lau, ko Nick Crosswell o Ngāti Parau, rātai ko Elliot Dixon no Ngāpuhi, ko te uri no Ngāti Kurie, Shane Christie e tiro hia ana.
It looks like from the outside there's a tendency to play a four-dominated game, and the Māori's play exactly the opposite.
Kei te kura tuarua o Loughborough Grammar, te kapa ōpango Māori e whakangungunga nei te rangina I tō rātau papa tākaro. Ōtira ko te whānga nui o te whakaharatau, he hāngai pū ki te taha rarangi ārai. E mōhio pū ana te kā ko tuarua Daryl Gibson ki te āhua hanga tākaro a te kapa Leicester Tigers. I tākaro āia mo te karapuno I ngārangi ngā tau 2023 ki te 2027.
We realise that the breakdown and the tackle contest is going to be heavily contested, and that's an area we want to win.
Hei a pōpō e matapaetia ana ka whakaīngoatia te kapa, a ko te kōrero, ko Frey Wilson o Ngāti Terangi, te ati awa, te kairaumatua. A tāpiri atu ko te kōrero I tēnei wā ka whai wāhi atu rā tērā o ngā urino Ngāti Parau a Charlie Ngātai a ki roto I te tira, a heipau wāinga ki te taha o Tim Bateman amomai.
Tāmati tiananga mai I rānana, ngā mehe.
Kia ora.